Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 2 Mpandula 2024 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa okhangelele ukuphatheka emhlanganweni weChina Africa Forum ngiyona liviki lamuhla ube lomhlangano edolobheni leBeijing labeZimbabwe abahlala kulelo lizwe lapho abakhuthaze ukuthi batshale imali zabo ekhaya.
IZimbabwe ibenefitha kakhulu kubudlelwane bayo leChina, njalo leChina ibenefitha kakhulu kubudlelwane bayo leZimbabwe, and silobudlelwane obuhle kakhulu dating back to impi yenkululeko.
AbeZimbabwe abahlala eBrithani bakhuza umhlola phezu kokubulawa kowesifazana ovela ePlumtree unkosazana Zanele Sibanda obikwa eGwaze ngowesilisa obethandana layo umnumzana Tanaka Zivanayi owemashingo.
Umntwana ovela esigabeni khona kanye esesibutane ngaphansi kwendunumbimba emzini wakwamakholo nawayesanda kufika lapha eNgilandi naye ezozama ukuthi azamele abantwana. Ube nabantwana bakababili, umunye ole 2 years umunye ole 9 years.
Inhlanganiso yeZambezi River Authority yazise ukuthi isilinganiso samanzi asetshenziswa kulungisa amagetsi edamu leKariba sehlile kakhulu safika ku-8.3% ngenxa yesomiso. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa lamuhla uqhube umhlangano edolobheni leBeijing eChina labeZimbabwe abahlala kulelo lizwe lapho abakhuthaze ukuthi batshale imali yabo ekhaya. Ukhangelele ukuphatheka emhlanganweni weChina Africa Forum ngolwesithathu kusiya ngolwesihlanu kuyaneli viki. Ingcitshi zisithi eleChina lincindezela abantu eZimbabwe lisephula amalungelo abo. Umlondolozi Ndlovu usethulela ludaba ngokugcweleyo.
Umongameli Mnangagwa ubikwa echasisele abeZimbabwe abahlala eChina inhlelo zentuthuko eziqhutshwa nguhulumende wakhe. Wasedinga le mbono yabo yokuthi bengaphathe kanjani ukuthuthukisa ilizwe. Usuke eZimbabwe ngolwesine kuviki edluleyo ngemva kokuloba enkundleni yebulenjini beintanethi ukuthi uhambo lwakhe lweChina ngolokuvuselela ubudlelwano phakathi kwamazwe lawo mabili. Uthe eleZimbabwe lilakho ukuthola usizo kwezamabhizimusi ezokulima lokutshalwa kwemali kuleli. Kusasa umongameli Mnangagwa ukhangelelwe ukuhlangana lomongameli Xi Jinping walelo lizwe. Usethekelele inkampani yamasotsha eNanjing Army Command College lapho afundela khona umsebenzi webutho ngomnyaka ka-1964 lase One Province lapho okule nkampani ye-BYD Auto Company elungisa imitshina yokwakha imigwaqo. Ingcweti ezicubungula ezombusazwe zithi ubudlelwano phakathi kweleZimbabwe leChina ngabukaleti okubambekayo kuleli ngoba eleChina lifuna ukuthatha inotho kuleli lingalethi okubonakalayo. Enye yalezi ngcweti esebenza lenhlanganiso yemagamba network ngumnumzana Charles Nyoni.
IZimbabwe njengelizwe alilalutho elulutholayo ebudlelwaneni esinabo neChina nxa sesikhangela ukusebenza kwabo abakwenzayo nokuphatha kwabo abakwenzayo abantwana bakaZulu lapha kwalesi Zimbabwe. Ubudlelwane beZimbabwe leChina buncedisa nje uhulumende okhokhelwa nguMnangagwa ukuthi batshontshe imali njalo bathole ukubhenefitha befaka imali ezikhwameni.
Lokhu kusekelwe ngenye ingcwethi esebenza lenhlanganiso ye-Democratic Platform for Development umnumzana Stephen Chuma.
AmaChina bavuya ngobunengi isikhathi esiningi bagcwele indawo zonke ilizwe lonke. Kodwa kulabantu abasebenza izisebenzi zamaChina ezilapha eZimbabwe ezisebenza emakhampanini amaChina kakhulu emamayini ngoba amaChina amaningi ainveste kumamayini.
Umnumzana Bhekinkosi Sibanda owenhlanganiso ye-Community Solutions Zimbabwe uthi kunzima ukuba leZimbabwe libe lobudlelwano obuqinilelo leChina esithi lifundisa kuphela ukwephula amalungelo kaZulu.
Ngolimi lwesimanje singathina lokwenzisana. Thina njengomphakathi sibili ukuthi singazikisisa ukuthi yiphi izizwe esiyithola khona. Uzathola ukuthi iphoseka kuphela ngoba emsebenzini yamaChina uzathola ukuthi abantu abasebenza khona ngabala mpahla yokusebenzisa efaneleyo, protective clothing, yokugqoka. Abesifazane abahle ukuthuzwa gender-based violence and sexual harassment igcwele kumakhamba ngamaChina.
Imizamo yokuthola imbono kahulumende yehlule kodwa iStudio 7 ixhumane lomsekeli weZANU-PF umnumzana Thethi Ncubeni othi eleZimbabwe lithola okuningi kweleChina.
IZimbabwe ilobudlelwano obuhle kakhulu leChina, njalo ubudlelwano beZimbabwe leChina busegcekeni ukuthi bu-mutually beneficial. IZimbabwe ibenefita kakhulu kubudlelwano bayo leChina, njalo leChina ibenefita kakhulu kubudlelwano bayo leZimbabwe. And silobudlelwano obuhle kakhulu dating back to impi yenkululeko, lapho iChina eyayisincedisa khona ukuthi sikhuphe uhulumende yoncindezelo, uhulumende wecolonialism iRhodesia.
Amazwe aweAfrika aza kuthi gwaqa kweleChina emhlanganweni weAfrica China Forum. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Inhlanganiso elawula nguhulumende weZimbabwe loweZambia ukubona okwenzakala edamu leCariba eZambezi River Authority yazise ukuthi isilinganiso samanzi asetshenziswa ukulungisa amagetsi kulelo idamu sehlile kakhulu safika phansi kwechumi ekhulwini 8.3% ngenxa yesomiso. Ngalesi sikhathi nyakenye idamu leli lali lamandla okulungisa amanzi ayisilinganiso amagetsi ayisilinganiso songamachumi amabili lasithupha ekhulwini 26%. Amanzi la asetshenziswa ngamazwe omabili ukulungisa amandla kagetsi. Inkampani elungisa amagetsi eZambia eZesco yethule umbiko othi ilakho ukuvala isitishi sayo samagetsi eseCariba mhla ka-14 kuye nalinyanga. Isitishi seCariba silungisa amagetsi ayisilinganiso singamachumi amabili ekhulwini i-20% yamagetsi wonke alungiswa elizweni. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lengcwethi ecubungula ezomnotho umnumzana Rejoice Ngwenya.
Ya inkinga ukuthi nxa iCariba ingathi iyavalwa kancane khathesi iwanke ema-power station layo vele iyachula kuzahlupha ngoba i-industry abemigodi lalaba abalima ebusikeni ingqoloyi kuze bahlupha. Yikho kwakuqakathekele ukuthi ibulawayo ema-power station iHarare ema-power station le Munyathi zibe zi-on standby kwenzela ukuthi zincedise nxa eCariba kungaba le nkinga.
Ukuna kwezulu lonyaka kungaphathisa na kulolu dumo.
Uthi kafte kuhle ukuthi amanzi asetshenziswa iCariba dam avela ngale kumhlubo lwami we-Angola DRC kalani lezulu elinangapha kodwa ngabe futhi bona kuzoba nezulu elingcono kusaget engxenye batsho nje sebekhuma nje ngey'ndawo zakhona. Kodwa engikubonayo nxa izulu izakwakhona kodwa lili litshwane kuzafanele uhulumende lama organization azimele ababona kokulima bakhangelisise amadamu ethu balungise imiduli yakhona ama-water harvesting ngesikhiwa singathi i-water harvesting lokugcina amanzi wona la amalutshwana azakuna kuqakathekile. So kuqakathekile ukuthi khathesi nje sikhangelise ukuthi amademeti akhona ekala nhlabathi eningi imiduli yakhona icinile ukuze leli izulu elizakuna lingagcini selilahleka.
Sibone ngesikhathi esedluleyo uhulumende ekhuthaza njalo abemigodi abemba amatsha aligugu ukuthi labo balungise izitishi zabo zamagetsi, njalo ekhuthaza abasebenza bezimele ukuthi baphathisane lohulumende. Libona sengathi lokho kungaba yinto engaphathisa ilizwe.
Into ikhona ukuthi ye imithelo kumama-licenses ama-independent power producers balawo alitshumi kula angu-10 kusiya ngaphambili ambalwa. Kodwa inkinga yokuthi imali abafanele bazibhadalise bazihlawulise izesa nxa befaka ugetsi wabo ku-grid yezesa ziba njengohulumende ziyakontrolwa. Yikho abaningi bakhona bathi hhayi akwaboni ukuthi nxa bangathi baqale imicimbicimbi yabo yokulungisa amagetsi ngamanzi kumbe ngelanga imali abayinikwa ijesa ingaba imali engabangethi. Yikho ukuze babe sustainable bafanele bayekele banike imvumo yokucharge ama-rate ama-tariffs imali esemsikeni ovulekileyo i-open market charging. Okwakhathesi bawusize kunede lude ngoba singaze banikwe ama-IPP ama-license alitshumi balikhulu nxa ama-tariffs yekhona econtrolwa nguhulumende ngokuthi awusize kunede lude.
Mnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethe ecubungulezo umnotho njalo ekhokela inhlanganiso ye Coalition for Market and Liberal Solutions komaliso ubesecingweni le Studio 7. AbeZimbabwe abahlala eBrithani bakhuza umhlola phezu kokubulawa kwesifazana ovela ePlumtree unkosazana Zanele Sivanda obikwa egwazwe ngowesilisa obethandana layo umnumzana Tanaka Zivanayi owemashingo. Ababili laba bebehlala edolobheni leGloucester ekhonale eBrithani. Umufi ubele minyaka yokuzala ngamachumi amabili lasitshiyangalombili 28. Umsolwa yena omiswe enkantolo ngeviki edluleyo ubele minyaka engamachumi amabili lambili 32. Izihlobo labangane bomufi baphakathi kokudinga imali yokuthwala isidumbu ukuze siyebekwa ekhaya. Untungamli Nkomo weStudio 7 uxoxela omunye wabaphatheke kulokhu umnumzana Difa Dube.
Untongazana lo ngumntwana ovela esigabeni sakombimba esigabeni khona kanye esesibutsana ngaphansi kwenduna umbimba emzini wakomakholo okungumdeni abantu esiyakheleneyo njalo esihleli ndawonye khona lePlumtree. Kwasethusa kakhulu lokuba uNkomo umntwana wayesanda kufika lapha eNgilandi la ezozama ukuthi azamele abantwana njengomuntu ubekade esase ngumuntu omutsha ube labantwana bakababili umntwana omunye ole 2 years omunye ole 9 years.
Isidumbu likhangelele ukuthi sithwalwe nini sisiya ekhaya.
Kusasenzima kithi amafanzi okuthi singenza njani ukuze ukuthi senelise ukuthi siphakamise isidumbu lesi sikhambise ekhaya. Ngoba imali nxa sikhangela imali mhlawumbe ezingafunakala ukuthi isidumbu sisuke lapha sikhanjiswe ekhaya siyabe sikhuluma ngemali esuka lapha kubo 11,000 zisiya kubo 12,000 pound. Okuyimali eningi kakhulu nxa sesiqathanisa nakuma-rands kuya kuyimali edlula 200,000 rands. So imali esiyidingayo naleyo sisazama ukuthi sicele ebanganini ngoba umntwana obesanda kufika ubengakajoyini akukabi lalutho obekade semjoyinile kula society kade ijoyinile okuyinto eyenza ukuthi sikhale kakhulu ukuzulwa kithi wonke ukuthi abantu bakithi abasondele bazame ukuthi bazosincedisa sibone ukuthi senelise ukuthi umntwana simthathe simbuyisele ekhaya ngoba njengoba ethiye elabantwana nje kungaba nzima kakhulu ukuthi nxa engabekwa ngapha kuleli lizwe nxa kungathiwa mhlawumbe imali asatholakali igcine sebekwe ngapha kungabe nzima kakhulu ngoba abantwana nabo bayabe bemdinga ukuthi babone ukuthi umama wethu ulele lapha.
Kukhona yini ongakuxwayisa abantwana beZimbabwe ikakhulu abahlala kwamanye amazwe ukuze kwenqatshelwe izehlakalo ezinje?
Engingakutsho wobunkomo ukuthi angixwayise kakhulu ebantwaneni bakithi noma ngabe silisa noma ngabe sifazana ukuthi nxa kungabe kukhona ama disagreements phakathi kwabantu bobabili abazame ukuthi bathole abantu abadala abakhona lapha ukuthi bazame ukuthi babalamule noma bazame ukuthi babaxazulele inhlupho zakwezila ababekhangelane nazo ngoba esikhathini esiningi abantu nxa bezama ukuthi bazicazulule inhlupho zabo bebodwa akuvamanga ukuthi babe lesicazululo masinya kodwa ke bengathola omunye umuntu ongafika abe immediate phakathi kwabo ayenelise ukuthi abaxazulule kuba lula ukuthi into yabo ibe nesisombululo. Okokugcina engingakutsho wabomkomo ukuthi besicela kakhulu ukuthi abantu bakithi abasizwele ngale problem esikhangelane layo. Besicela ukuthi ababesenelisa bengaxhumana lami laphana kunombolo zami zocingo ezithi +44 78 656 7 9977. Mpinde njali nombolo zami 0044 78 656 7 9977. Ngabe abekhona abafisa ukuthola ukuthi mhlambe kusahamba njani la yonke imininingwane lokuthi abafisa ukulekelela ukuthi bengancedisa njani noma bafuna ukuthi badonate njalo sivulele GoFundMe.
Umnumzana Difa Dube isizalwane seZimbabwe esihlala eBrithani ubexoxa loNtungameli Nkomo weStudio 7 ekhona ngale eBrithani. Abahlali beChinoyi abalichumi lane bakhululiwe namuhla entolongweni ngemali yesibambiso ye-bail ngemva kokuvalelwa okwenyanga. Babotshwe ngenyanga kaNhlangula besethweswa icala lokuphatheka emhlanganweni ngenjongo yokubangela udlakela. Lokhu kuvezwe ngamagqwetha abameleyo omanyano weZimbabwe Lawyers for Human Rights, wona athi phakathi kwabakhululiweyo kulomnumzana Roland Houghton owayelilunga ledalela ePhalamende emele iCariba oleminyaka yokuzalwa ngamachumi ayisikhombisa lasitshiyagalolunye 79. Lokhu kwenzakala amalunga ebandla le-CCC awabotshwa kulungiselelwa umhlangano we-SADC labalela ilungelo loluntu belokhu bevalelwe emajele ehlukeneyo njalo amagqwetha abamelayo esithi abakatholi imvumo yokukhululwa ngemali yesibambiso e-bail. Kusenjalo amapolisa athi kusobala ukuthi umnumzana Happy Mochitsiva owebandla le-CCC usebalekile kulandela icala aletheswayo elokudlwengula untombazana oneminyaka elitshumi lasithupha 16 oyisihlobo nonkosikazi wakhe. Isikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi utshela iStudio 7 ukuthi sebedinge umnumzana Chitsiva yena omela iGlenview edalele ePhalamende endaweni ezimbala lapho ayake ahlale khona kodwa abamfumani. Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isiphathamandla zelizweni le-Indonesia zidinga osakhulayo leminyaka elitshumi lane 14 oyisizalwane seFrance onyamalale kumalanga ayisishiyagalombili edluleyo ngemva kokukhwela intaba ye-Mount Batkaru engeyinye yezimbili ezinkulu kulesi sihlenge osakhulayo lo wayekukhefu lelo mdeni wakhe, kubika abezindaba abe-AFP. Inhlanganiso ebona ngokuqhutshwa kokhetho eTunisia lamuhla ivumele umongameli Kais Saied waleli lizwe ukuthi ancintise kukhetho oluzaqhutshwa ngenyanga ezayo olokudinga umongameli endawonye lomnumzana Zohair Mokhadzhaou lomnumzana Ayakhi Zamel, kodwa abasebenza lomnumzana Zamel bathi amapolisa ambophile namuhla esithi uqilibezele lapho eveza ukuthi yiziphi iziphathamandla ezibalulekileyo ezimsekelayo ukuthi ancintise kulolu khetho. Kwezempilakahle, uhulumende weZimbabwe emanyene lenhlanganiso yamazwe omhlaba ezempilakahle World Health Organization uthi umkhuhlane woqhuqho owemalaria ulokhu uludubo kuleli, ngakho kufanele abantu bahlale beqaphele bezivikela kuwo. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Umkhuhlane wemalaria ubikwa uyiwo ohamba phambili elizweni njalo ulakho ukuhlasela abantu abedlula izigidi ezinhlanu i-5 million, futhi uyiwo oba labantu abangamachumi amane ekhulwini 40% abafinyelela ezibhedlela besiya kwelatshwa. Lokhu kuvezwe ngabe World Health Organization besebenzelana lohulumende weZimbabwe osekubangele ukuba abezempilakahle bakhuthaze uzulu ukuba ahlale ezivikele kulo umkhuhlane. Ingcweti kwezempilakahle uDokotela Mandla Mvundla ongu-epidemiology and disease control officer kobulawayo kugatsha lukahulumende lwezempilakahle uchaza kabanzi ngomkhuhlane woqhuqho imalaria.
Umkhuhlane obangelwa lijemusi elomhlobo weparasite. So ijemusi leli eliyiparasite lise kuma mosquitoes. Ama mosquitoes awumhlobo othile, female anopheles mosquitoes eziyabe zilomkhuhlane lowo. Imosquito leyi iyahamba iyeluma umuntu ibisifaka gcikwane leliyana iparasite emuntwini kumbe egazini lomuntu.
Udokotela Vundla uchasisa izibonelo zemalaria.
Ama-signs lama-symptoms esanisa ukuthi siwathole i-temperature, i-fever kumbe uqhuqho, i-headache, then ukudinwa kakhulu, then kwesinye isikhathi uyenelisa ukuthi ube lama-feet because of imalaria, kwesinye isikhathi uyenelisa ukuthi umthambiso wakho ube very dark, kwesinye isikhathi amehlo akho ayenelisa ukuthi abe yellow, then kwesinye isikhathi uyehle ukuthi uphefumule kuhle, kwesinye isikhathi just ukuphunguba week umuntu simbone esecambalele laphana sidingiswele ukuthi kuhambe njani.
Uqhubeke wathi umkhuhlane wemalaria ulakho ukuthatha umphefumulo womuntu kodwa uyelapheka njalo uyavikeleka. Udokotela Mvundla usekhuthaze abantu ukuthi bezivikele bengakayi endaweni ezilomkhuhlane wemalaria umnyaka wonke.
Ungaphuzelwa ukuthi welatshwe, kuba yingozi kakhulu. Ungabona vele umuntu esefika sokuthi usefitha kumbe sengumuntu ongasayenelisi ukuthi akhulume. Umkhuhlane lo uyabusu-complicated, usudamisha ama-organs phakathi, uyadamisha isibindi, udamisha ama-kidneys, even i-brain. Yikho sithola ukuthi umkhuhlane lo uba yingozi nxa uvery severe lanxa kuyukuthi uphuzelwe ukuthi welatshwe.
Isakhamuzi seJambesi eWanje unkosikazi Fikile Mudimba ubonga uhlelo lukahulumende lokuba limukisa ngemalaria isikhathi sonke kanye lokubapha amambule eminyane.
Umango wakithi uleminyane ebangela imalaria, ngakho isikhathi esiningi uhulumende uyancedisa ekuvikeleni ukubamba imalaria ngenhlelo ezehlukeneyo. Kunsuku ezedlule bebehamba befeza umuthi obulala iminyane ngoba thina isihlupha umnyaka uze uqale uzuyephela.
Isakhamuzi sakoBulawayo unkosazana Febinkiwane othenga ethengisa inhlazi eBinga ubika ukuba uhlala ezivikele ukubamba imalaria. Imalaria yelatshwa ngamaphilisi abalisa iatamezin, ichloroquine, leprimaquine. Wodwa emhlabeni jikelele sekusiba lodubo lokuthi amaphilisi la awasasebenzi kuhle osekudale ukuba abe-WHO balimukise uzulu ngokusebenzisa kuhle imithi yokuvikela imalaria lokuphuma lolwazi olutsha lokwelapha lomkhuhlane. EZimbabwe imalaria ibikwa ihlasela kakhulu eMathebeleland North, eMashonaland Central, eMashonaland East neMashingo. Ingcwethi kwezempilakahle zithi imalaria ihlupha sonke isikhathi, kodwa ngesikhathi sezulu yikho lapho ehlupha khona kakhulu kusukela ngenyanga kaLwezi kusiya kwekaNkwenkwezi. Odokotela bathi umuntu engaphuzelwa ukwelatshwa imalaria ulakho ukulahlekelwa ngumphefumulo ngoba icina ibulala izitho zomzimba ezibalisa izinso, isibindi, ingqondo, njalo uyabe esesehluleka lokukhuluma eseqhatha. Sebekhuthaze uzulu ukuba azivikele andubane aye kuzigaba zelizwe ezihamba phambili ngokuhlaselwa yimalaria. Ngimele iStudio 7 ngiwoBulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
UZulu eMelika namhlanje unanza usuku lwezisebenzi olweLabor Day. Usuku lolu olunanza minyaka yonke ngomvulo wakuqala kampandula lwasungulwa ngenhloso yokuthakazelela impumelelo elethwa yizisebenzi eMelika. Umkhankaso kaMnumzana Donald Trump lokankosikazi Kamala Harris eyokhetho lokudinga umongameli weMelika ikhangelelwe ukuhlangana labakhokheli benhlanganiso ezimela izisebenzi ngesikhathi kunanzwa lolu suku. Ukuhlazela lolu daba sixoxa lesizalwane seZimbabwe esesihlala khona lapha eMelika, umnumzana Washington Jamela.
ILabor Day lusuku oluqakathekile kakhulu kuleli lizwe kusukela kudala, noma nje mhlawumbe abancane bengasaliqakathekisi ngendlela eyiyo, kodwa iLabor Day iholide enkulu kakhulu kuleli lizwe.
Sikhangela imbali yalo luvela ngaphi?
Imbali yalo ivela lusuke kudala, lufana lalolo esinalo olukwamanye amazwe oluka May 1. So lapha eMelika balo usuku lwaSeptember 1st luyiLabor Day yabo. Ngapha imandla yokuqala kaSeptember isuka kumaunion afonywa kudala lapha bezama ukuthi banikeze abasebenzi usuku lokuphumula. So lolu suku oluqakathekileyo ngaleso sikhathi bekusetshenzwa kakhulu phela emasekthari, ukhumbule Ncube. So ukuthi uthole usuku lokuphumula bekuyinto eqakathekileyo kakhulu.
Sibona amacele wonke omabili ama-Democrats lama-Republicans namhlanje ezama ukukhankasa kuma-union. Aqakatheke kanganani ama-union kukhetho lukamongameli?
Ama-unions aqakathekile kakhulu kupolitiki yase-Melika, ikakhulu kwibandla le-Democratic Party. I-Democratic Party inobu-union obuthile, inokuqakathekisa abasebenzi ngathi ngendlela le-collective bargaining, eyinto engani inokubalekelwa ngama-Republicans ngoba beyifanisa ikakhulu ne
nesi socialism phakathi ngesikhathi sokhetho bonke bagijima bagcwala indawo yonke bezama ukuthola ama endorsements avela kuma unions nabakhokheli babo le support ngoba eminyakeni edlule noma nje kungani akusafani nakudala eminyakeni edlule bekuthi ungathola iendorsement evela kwi-union bonke abangamalunga aleyo union bavele bakuvotele.
Mnumzana Washington Jamela isizalwane seleZimbabwe esesihlala eMelika ubesecinqweni le-Studio 7 eseChicago khonapha eMelika. Okwamanje sengilichiye ezandleni zenu linabalaleli bethu kumlayezo esilithumele yona nge-WhatsApp.
Studio 7 siyabingelela. Sidlulisa amazwi kithi engozini zomgwaqo eziyehla kakhulu ku-N1 kwabaya e-South Africa. Kuhlungu kakhulu ebantwini bakithi lokhu kwenzakalayo. Sithi imdeni yawo iduduzeke, balale ngoxolo. Nabonga uMasenga lapho kobulawa ithumule emadonkini.
Salibonani balandeli bakwa-Studio 7 lonke siyalibingelela lonke nje lapho elikhona ngezindawo okhulumayo ngodube kwelebutswana hhayi inalokhu kukwenzakala eZimbabwe hhayi sokubuhlungu kakhulu ngoba abantu sigcwele emazweni lapha kathesi abantu bakhala egulu kuyabotshwana but kwakuthiwa abantu bahanjiselwa amapasipoti adura abantu babuthwa eZimbabwe akunamsebenzi sesigcwele emazweni awu bakithi awu siyalicela babusi bethu ake lizame ukuthi lulungise lungisanini sibili izinto zilunge uma kusehlule hhayi kusina kudedelwana uma into isisehlula sibili uyazama ukuthi ubize abanye bekuncedisa akhona ukuthi ugcine vele usuyisikhokho hhayi hhayi ya ngoba ukwayisikhokho vele akuncedi into zingahambi abantwana sebesicela iganga lonke sesisebenza amadonki abantu ebhotswana sisebenza izinja zabantu ebhotswana sisebenza konke lapha sesibhubhula la masimu abantu singabantu abafundileyo sinje hhayi thina njengabakudube vela sokufuni lokhu mani
ey mthakazi omuhle ngabeli njani basakazi bami abahle ake sizwe lapha lo mbiko owayezana ukuthi bawubeka kanjani umbiko okuthi bantu abana-60 years kumele bathathe umhlalaphansi kuzisebenzi zikahulumeni especially emaphoyiseni nakumasosha laphana so ukwenza kanjani loko uhulumeni ukuthi la bantu bathathe umhlalaphansi manje sebena-60 kanti-ke kwayena uhulumeni lo ebhentshini lakhe abantu laba amakhehla nezalukazi nje wabengawuthathi bona umhlalaphansi.
Lawo bekungamazwi enu linabalaleli bethu esithumele bona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 lingasebenzisa yona leyo nombolo +1 202 465 0318 nxa lifuna ukuthunyezela inhlelo zethu nsuku zonke. Sikhangele ebezikhokhela umongameli Mnangagwa okhangelele ukuphatheka emhlanganweni we-China Africa Forum kuyona le iviki. Okwakhathesi umuli yeZimbabwe siligqiba lapha uhlelo lethu olivalelisayo ngutabo kancube ngisithi lilale.